or something internet.
What? Ni kujya nyana usanzwe bitse ariko arakora moto.
Muganga. Ushakunde kura nze kumuraba yitabye imana.
Mama. Hama, reka ngende. Ejo ni kwa rubanza kwa diploma nkuko naye nabikubareye. Ariko tuzarukorera hamwe na Tania Boyer niko babihisemo.
Mama wawe aregeye kuvyara mugoro wanje arakimukorera ariko haje kwaduka ikibazo.
I think ngiye kubera je bintu vya mariage ratsiko byamuhamuye era numvise umuntu agoma agira mariage nimvira ayo mahitamo nico cemezo icyo confidence yayo ikwiye nkumva menga birantangaje cyane.
No, 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 mama.